Ka noho te urupa o mā tia tia ara te urupa o Ngāti Pāua ki Waiheke hei wāhi tapu. I nā pō I puta te whakatau a te puari a hapori o Waiheke. Whai muri iho I te tohea Ngāti Pāua me ngā Pākehā noho kāinga o Taua Mautere.
That's really good, but it's not their job to decide whether our urupa are urupa or not urupa. What is their job is to recognise that they are our urupa and they are our sacred places and that we have a role in the management of those places.
I tēnei wā, kua taupokitia te urupā ki tētahi arahi koe, me tētahi wāhi whakatū waka, engari ko te whakaaro, kia hukea, kia whakakāhore tia te arahi koe, ā kia whakatūria he paupau me ētahi toka e mōhio ai ngā iwi o waho, he wāhi tapu, he urupā hoki a mā tia tia.